Imani baheza gireturi Jefferson of Indiana. Iri ni keteri vuye muri Branham Tabernacle. Bakunzi bana b'umuhanuzi. Turi jambo ryagaragajwe. Twahawe inkomezi na mpemu. Twumviriza ijwi ry'Imana. Nkuko abitubwira turi umugeni wiwe. Data yahaye ishengero ryiwe ingabire 9 za mpemu. Hamwe n'ibikorwa bitanu by'ivuga butumwa. Ariko Yesu yavuze ati muri buri gihe cyose nzokorana n'umuntu umwe gusa. Intuma imwe gusa muri buri gihe cyose niyo kwakira ibyo ntegerezwa kubwira icyo gihe. Yuko iyo ntumwa ari iyo ntumwa ku ishengero ry'ukuri. Ivugana n'Imana kubwo guhishurirwa. Ubutumwa buca bukwira kuri bose. Ariko bwakirwa n'umugwi munaka wiharije mu buryo bunaka. Buri muntu ku giti ciwe muri uwo mugwi niwe afise ubushobozi bwo kumviriza ibyo mpemu aba ariko aravuga biciye muri iyo ntumwa. Abo bumva si kubwo guhishurirwa kwabo bwite. Si n'umuguro nk'uguhishurirwa kwawo muri rusangi. Ariko buri muntu ariko arumviriza hanyuma cyaronka iby'iyo ntumwa yaronse bivuye ku Mana. Yesu ukuntu dutegerezwa kumera amagabo mu kumviriza ijwi kuko mpemu ni ryo jwi gusa afise ari ryo jwi ry'Imana. Hariho ijwi ry'Imana rimwe kandi ntiritegerezwa kugezwa nka 9 canke gusuzumwa nka bamwe 5. Ni ijwi jambo ritunganye gusa. Twoshobora kumviriza abandi bavuga butumwa? Yego. Ariko intumwa nyamukuru gusa ni ukuvuga ibyavuzwe n'umuhanuzi. Abandi boshobora kandi bohanura bakigisha hanyuma bakavuga ubutumwa. Ariko Imana yaradushiriye inzira uyu munsi gusumba ikindi gihe. Turashobora kumva iby'Imana ibwira ishengero. Neza na neza taguca ku ruhande. Yatubwiye ko dutegerezwa kumera amagabo. Yatubwiye si jewe yuko abongera ko hano canke abongera ko hariya kandi vuba ubutumwa ntibuzoba bugitunganye. Igihe kumviriza amabande ari jambo ku ijambo ni kuhora hagize. Ikimenyamenya cy'ukubaho kwa mpemu kwari ugushima hamwe no gukurikira ibyo umuhanuzi w'Imana yahaye igihe ciwe mu gihe yashira ishengero ku rutonde. Nicyo gituma dukurikira hanyuma tukavuga yuko umwungeri wacu ari we ntumwa mu marayika w'indwi kandi tugashaka gusa kumviriza ibyo yategerezwa kuvuga. Kuri twebwe ni manu ihishijwe. Uguhishurirwa kwasutswe ku ntumwa mu marayika wacu. Uguhishurirwa kw'ijambo kwaratanzwe kandi yaraguhawe kubw'igihe cyacu. Arafise uguhishurirwa guhambaye kw'icyo Kristo ari. Umuhamagaro uhambaye gusumba indiyo asangwa tudashoboye kubaho ubuzima gusumba umwungere wacu. Rero dukeneye William Marion Branham nk'umwungere wacu. Turazi yuko abandi batazobona nk'ivyo tubona hanyuma ngo bizere nk'ivyo twizeye. Ariko baracari bene data n'abashiki bacu kandi tuzobana nabo mu bihe bidashira. Ariko dutegerezwa kuguma turabizigirwa kuvyo twizeye yuko ari nzira Imana yatweretse kugira ngo tumusenge hanyuma tumukurikire. kubandi biroroshe kuvuga yuko dushira imbere intumwa ariko mu byukuri tuba turiko turavuga ibyo yavuze mutegerezwa gushira ibyo hejuru hamwe n'umwami kuko abari ijwi ry'Imana ririko riravuga ibi bintu reka twugurure imitima yacu hanyuma twiyumvire maze dusome ibyo mwema tubwira biciye mu mumarayika wiwe araje mwisi vuba umumarayika hambaye wo muca zoza kuri twebwe aturongorere gusohoka mwemu yera hambaye azoza mu bushobozi hanyuma zutongorere ku mwami Yesu Kristo nkumbure ntavya zomenya ariko azoba ari hano imwe muri iyi minsi azotuma Imana izomumenyekanisha ntazotegerezwa kwimenyekanisha Imana izomumenyekanisha Imana izokwemeza abayo ibyo nibyo Yesu yavuze igihe yari hano kandi ntibamumenye murabona yavuze ati nintakora ibikorwa vya data rero ntimunyizere ariko asangwa nkoze ibikorwa vya data hanyuma ntimunyizere rero izere ibikorwa uko nukuri Ntari kwari yitubwiwe umumarayika hambaye wo muco kubw'iki gihe. Turazi yuko ari mwemu yera muri we. Ariko yavuze ati nkumbure ntavyazi ariko azoba ari hanimwe muri iyi minsi. Mwemu yera ntazomenya uwari we. Ntazotegerezwa kwimenyekanisha ubwiwe Imana izomumenyekanisha. Rero ariko iravuga yuko umuhanuzi w'igihe cyacu ari umumarayika hambaye w'umuca azoturongorera gusohoka hamwe no kuri Yesu Kristo kubwa mwemu yera biciye muri we hariho uguhishurirwa kw'igihe cyacu ninde azomenyekanisha umugeni ku mwami umwungere wacu ariko uwo muhanuzi azoza kandi nk'integuza kubwo kuza kwa mbere rasemereye ati nguyu mwagazi w'intama w'Imana ukuri caca bari mwisi kandi nuwatankeka azosemerera ati nguyu mwagazi w'intama w'Imana aje mu bwiza azokora ibi kuko na Yohana yari ntumwa y'ukuri kubatoranijwe nikwiri n'iyi ntumwa ya nyuma ku mugeni yatoranijwe akabyarwa n'ijambo tumaze kumenya ukuri kandi tumaze kuronka guhishurirwa kose kwiwe muri iki gihe twacitse umugeni yavyawe na mwemu kandi yuzuye mwemu nezerwa mugeni uko niko turi igihe umuntu yabyawe na mwemu kandi yuzuye mwemu mu kwizera afashe ijambo mu mutima wiwe maze akaryatura n'umunwa wiwe ye mwaho ni nk'Imana ibiri kwiravuga umusozi wose utegerezwa gushinguka Satani ntashobora guhagarara imbere y'uwo muntu ubu guhuza nyako kuri hagati y'umukwe na twebwe umugeni wiwe yaratweretse ijambo ryiwe ry'ubugingo kandi twararyakiriye ntituzokwigera turikekeranya ku bw'ibyo nta kintu na kimwe gishobora kutugirira nabi habe n'urupfu nezerwa mugeni uko niko turi ijambo riri mu mugeni nkuko ryari riri muri Mariya umugeni afise ibyiyumviro nk'ibya Kristo akuko arazi icyo ashaka gukoresha ijambo ashitse ijambo ritegerezwa mu izina ryiwe kuko afiswe ni kuhoraho agize hanyuma ijambo rigirwa rizima na mwemu kandi rigashitswa nkuko urubuto rwatewe maze rukavomerwa rugashika mu gihe cy'imbura rugakora intumbero yarwo twarashitse kwiyimbura ryose kandi ubu turi ko dukora intumbero yiwe dushobora gukora gusubugombe bwiwe nta numwe yo dutuma dukora ibindi dufise ni kuhora hagize kandi tuguma dutekereje turazi yuko ari Imana iri muri twebwe ikora ibikogwa ishitse ijambo ryayo bwite turahimbawe kuko umuhanuzi yaratubonye hariya yacagihuzu cigihe mugihe twese tuduza amajwi yacu maze tugakomera kari uruhamwe turuhukiye kuri ivyo nimuze mwifatanye natwe kuwiyingi saa zitandatu z'umukisaya Jefferson Ovi akaba ari saa 12 z'umugoroba mu Burundi mugihe twumviriza ijwi ry'Imana rituzanira ibanga ry'igihe cishengero ry'Iperuga mu butumwa bwavuzwe itariki ndwi ukwezi kw'icumi na kabiri mu 60 mwene data Joseph Branham uguharura 23 umurongo 8 gushika 9 ivyahishuriwe Yohana igice ca kabiri umurongo wa 12 kugeza 17 ivyahishuriwe Yohana igice c'17 umurongo wa mbere kugeza 5 ivyahishuriwe Yohana igice c'17 umurongo wa 15 ibi bisozereye ikete ry'inkuko mazikoranira hamwe rivuye kwa mwene data Joseph Branham hama tuzosubira ikindi gihe Imana ibahezagire Shalom we akaburungu Branham Tabernacle Oregi na we SV Fellowship akaburungu INFO